gwari mutan jashi muke saurari ahun ga su fatar mu tana kauri sanna ta ga mijin tafiya ya zo kai bauna wa fita aje to zo gombo gwani ne zakara kuma dai mu sai mun watsa suladidi
Bye.